WorldWest Media.
Ehe, leva hirya no hino, umva bakuru na bato, karebi yisi, yeah, ewe, we, mbona muntu agenda, abi mashini muzindi, mazenga shoberwa.
You want.